Natasha na kushinda lakini kukubali kwa kukubaliane kwa hilo.
Kiukweli mimi kama gisi kama Blina sio sema inanishinda kwa sababu na mimi kusema nifanye kile kitu nimetumia nguvu yani shindi tuko sawa sawa. Panamesha bamenyerengo. Ngwe mwanamke mukunda ndo mzuri nubobeshe. Hoga bilabara nubobeza. Ndabona. Nikunukunge na wewe uifata. Ya uifashe nabi utonekana mbaya uifashe neza utonekana mzuri. Yego.
Na wewe uifuje bega.
Tamata mume wa Natasha. Ela anaogopa nuksi mtaani maana huyu demu ni simba.
Wewe na mume unamjua kazi. Harimuzi ukira wamba alikuvuka timu muzi jana wanayamba iko naona kama sikupendeza.
Je, ndashaka kwamba muzi jenga wana kama nimeua ngashikimbe ngaza numba upendeze. Je, nukuri sinzinga ni maana ndeje simunda bagenzi. Singunduru kwegano birazwi. Ni nguko hageze basi par exemple ngiyo video bishobora ntumye bakoga ngo ndondira bakoga narabuza abo shira muri video.
Bonjour mesdames et messieurs, le fan de Abuja Flavor. This is Abuja Hit TV, the number one channel of this industry. Abuja Flavor, chakinya makuru chama kibazanira. Bishisha muvuga muri industry Abuja Flavor. Nkuto batubikora reka tuze dukenguru kirimana. Hamadu sira dukenguru rabwe bakunzi ba Bude bakunzi ba Abuja Hit TV. Yes, right now turi kumwe na Blina Janet. Novuga wahoze mu muri na minsi nyene iheze ariko arakivuruga canke ariko aragikora. Njanga ariko aradukorera imi canke ariko yaragikoze carabaye. Mbeke, niwaza ko ari giki ni ndirimbo bakoranye na Visual Love. Abantu benshi baravuza amajambo menshi ane. Tuzaza kuvuga na Blina Janet kugira ngo adusigurire mbega bya ze gutembega ivyakurikiye mu nyuma nibiki Blina bite Blina
ni sawa Ben
je mvuga menshi
ego nakibaza ndakwishura
Blina turakubona warusanzuri mu bikogwa vyawe mbega kuri no musi kugenda gute Blina
eh ndibaza wonye ko mvuye muri Master Music ya nimvuye muri studio
yes wari muri studio arikumwe nabandi baririmvye twabonye hari ndani igikogwa canke ni ibintu
Ego nigikogwa nikogwa ndiko ndakorana na no mustari mzo muona.
Jason Blina Janet rawa gisa mevaa ametokelezea kinoma amevaa kama mwanaume jamani umependeza Blina.
Asante sana.
Unaberewe sana Blina utaribe.
Urakoze cyane Ben.
Nuvuga kaka style na kuno musha nge karigasanzwe gahari Blina.
Shaka gasanzwe gahari kweli sinavuga ngo ni gashash.
Ariko karagutoka vrem.
Merci.
Afu muri no Miss Blina yagarutse na mudi shasha nuvugani na no muri ruda sanswe Blina. Ni kweli ki wabikoze gucyo Blina. Wabonye ko hari hageze canke nibiki Blina durakene kubimenya.
Peteje nuvuga ubunye impamvu ndabikoze uko.
Uri kurakora cyane.
Eh ndiko ndakora kubera niho ndo nkiyakajyo. Ni yagera akajyo kakikwama tena ndasinzia.
None Blina none akajyo kabonetse urakora vyiza nkuko uri kurabikora yes biradushimisha. None Blina mugiye none kabuze none kuri kutabitumenyesha basi natwibwe ba fans bawe cyangwa nabantu urakora dukurikirana kumira kundi muziki wa Blina babimenye.
Ikibamenyesha nuko muca mubona ko chance inzira ntabikogwa mubona hagiye muca muzobe muzi yuko hari ibintu bigora.
Yes, ngatwibwe abafana bawe kumbure ni giki cyangwa nk'abafana biwawe nta giki kumbure kumbure wabo dusaba.
Aba?
Abafana bawe ni giki wabo dusaba mu gihe twabonye ko Blina yakwame.
Eh no basaba yuko mu mwame mu munshigikira mu ntera intege kuko hajya naho mba ntekereje ni mwoca mu mpeba muce mureka gukurikirana ikogwa byanje oya kandi cyangwa ngo muce mureka kuba abafanzi banje muce mujya hande ya gusa muguma mu ntera intege ya ko. No bishoboye kunterera kanterera bishoboye yego.
Kesi narya n'umufani mwiza kumbere na cyane cyane twaturazi ko byo bakora babikeneye ibujyo ne kugira yinguruzura bana yuko bisaba igitoro kugira ngo aje muri no vuga muri Master Music kugira zengaha byamutwaye igitoro sivyo na Gablina.
Mbozi.
Bina kandi ngo mugutwara imodoka ari twari imodoka cyane Blina.
Yego imodoka ndayitora ariko
muri vitesse nini ya cyane Blina kubera iki? Nzinya kuzavugira accident.
Beni mbo si misi yose ndayitwara ko sindagura imodoka ndonse akawo kazi bakantira uko ndakigura ya
igitangaje nuko yironse uratwereka uko kuyishoboye ko kuragira ibintu kwera abantu bose bakagatesa uri ni mwanamuki ko na beba gari numuhungu ariko aranyonga cyangwa numukobwa
eh nuko nyine
ikintu nyongi mu imodoka nk'umuhungu Gablina
ngira ni kubera ni mtizo sisi ya kwa ngira yabari gwanje no bibembereje.
Woi babaye.
Yeah.
Ariko nacho ubikora neza kandi nuvuga uvyitwaramo neza narija urukura yinyonga turemera gati kabisa Blina. Arazonesha kama rajua gari. Yes. Nuvuga Blina. Yes. Ni ndirimbo wakoranye na Visual Love. Kwanza kugira ukoranye na Visual Love kugira ngo vyitwe ko ndirimbo we na Visual Love. Haba ikiko turazi ko Visual Love afisi level yiwe na ukaba ufise yiwawe. Mwumvikanye gute vyagenze gute nuvuga Blina.
Bo je nuvuga yuko kuvuga dukoranye na Visual Ego ni vyangoye cyane ntivya kwanza bishuno umwana mwiza n'umuntu yemereye neza jana vuga yuko igandi imbo ifite banga rinini kuko naramuronde vishu dukurane indirimbo management yiwe iransaba mahera insavye mahera uko ndarondera mara abansavye ndayariha ndayarishe rero ncambura uburyo bwo kuvuga nkore video kuko indirimbo yaciteba muri studio irateba cyane hafi 3 mois kwa kubura uburyo bwa studio munyuma niho nacindondera management ya vision ndababwiye ati je buryo bwanse nuko nuko sinzi uko ngene mubona uko twabikora kandi sinkeneye gusohora audio yonyene ko nararahiye mvuga ati mfise uburyo na audio nzosohora ata video nyine ndababwira management ya vision cyasanga n'abantu bimereye neza cyane n'abantu bafatana neza n'abantu bumva umuntu bakamutahura kandi bikeneye kugufasha bakamufasha so ma management yiwe acimbwira ati nta kundi ko uvuze yuko ataburyo ofise bwa video ukaba warasoye audio cyo twogufasha nuko reka dufate video tugire video me video tuigaramie yani tuigaramie kwa kila kitu chote wa king video wa queen video kila kitu hata mavazi tujitoe ariko cyo tugira tuje tufata twandike vishu x blina bisigura yuko indirimbo izo ciba ya iwanyu mwese ya vishu na wewe cha ndavuga ati nta bundi buhinga nuko nyene ko nta buryo mfite kugira video yabica bigenda uko
yes ku ruhande rw'iwawe ntacyo wahombye cyangwa warungutse blina
boje kwanze narabishimye kuko abona ko vishu ni umustari akomeye kandi si n'importe qui n'importe quoi ashobora kugirana nawe collab nkuko yabivuze muri lancement je kwanza je novuga yuko narungutse nararyohewe kandi abantu batari banzi hari abantu benshi bace bagenda kundondera muri Instagram barandondera muri YouTube nyene konca ni kafaidika watu kwanza ni kafaidika wa mafans kandi ncanda abona shima ncanda ndunguka kugirana kandi ko rabona abandi bastare bagize bakomeye nga mu gihugu cyacu cyo Burundi ya nk'ubuvuba ndafite kandi video collab n'umuririmbyi nyene akomeye nga mu gihugu cyacu ya kandi akaba yarandonde bivanye n'iga video nakoranye na vishu ya
yes urumva yuko n'urubanza rumwe ruvuga rumara
yego
wakoze rumwe kumbe rero cyaru kwegeza indi
ya
yes ni indirimbo twumva yuko yakweze izindi kumbe niyo indi gyo gukora n'uwo muntu ico gihangange kumbe kwizo kuzanira ibindi no vuga blina
yego ndavyizere
ya yes no vuga ku ruhande rwa blina turumva yuko ari kwarunguka warungutse aba followers warungutse no vuga connection no vuga nabandi baririmbyi barakumenya abandi bantu kuvuga bashaka gukorana nawe mbega kuvya umufuko gute nta gafaranga kahinje no vuga ga blina kuna bo pesa bumengiya kweli
mbo ego ariho ya felicitations zironse nyinshi beni si tu abantu bari hanze ari abantu bandondeye muri Instagram barambira ati sister felicitations naweza ndakene video ya ukurikira canke audio ya ukurikira mimi ni dipe ndaryoherwa hari mutipe ari muri Londres amenikubadia msada kandi ikindi nacho chanshimishije kwa vyebi wanje papa ya urabona ngira ibintu by'imiziki mbwa ntiyari bwabona ahantu ngeze mbwa indirimbo ya vishu yaryohewe acaranyemera kunterera kandi muri video ambwira ati video kurikira jenzo iriha
wow yes bakuzi ba Buja TV niteka n'amateka yes kuko turazi neza ngaha mu Burundi ari abantu bamaze gutahura yuko vy'umuziki ari ibintu by'abantu nyene urumva yuko bamaze gutakaza n'uvuga ivy'akaranga
ego
sitindiro yabavyi bayitaka jo ariko kibagira yuko umuziki ushora yuko guteza imbere igihugu kandi ukanovuga ugashikana igihugu ku indi level mu vyerekeye mu vya entertainment
abavyeyi benshi bazi yuko umaze kuba
umuntu ukana kubeshaho
ego
abavyeyi
benshi bazi yuko umaze kuba umuririmbyi kazi cyangwa umuririmbyi wabazi kugiye mu bintu by'urumogi ubumaraya okay suko bimeze ni wowe nyene wowe muntu ubuzi byo giye gukora muri yo game so je novuga yuko batoka amabiyumvira uko par exemple rara nko nk'umuvyeyi wanje araje muri lancement yari hajya araraba video carumi ngo afuga tabo ngiye kugushigikira nanje namusaza wanje ari hanze nawe nyene uko nyene cyangwa ati ngiye kugushigikira ndabona yuko ntako tutigeze tugira gira tukubuza umuziki ariko byaranse reka rero tugushigikire muri ibyo bintu byawe
ati watwemeje pe
Ego.
Kukubalisha.
Yeah.
Na Mungu amekusaidia lakini.
Eh, amenisaidia kabisa.
Yes, ni Blina, novuga Blina Janet, set Blina.
Yeah.
Abikora neza cyane kandi tumwizere Blina novuga muri za collab international z'abandi baririmbye novuga bamateka bo muhanzi no buhanze y'igihugu.
Eh, inshallah imani dufashije.
Natwemere.
Ego.
Blina numva yuko n'abantu benshi bemere kugufasha Blina ni giko bemere abantu nabo.
Nanje ndabemeye uko ntazoba maramaza ngiye kubemeza.
Geze gitwemeza mu bikogwa mu ndirimbo nziza ajya kuduha uvuga na collab menshi n'uvuga atandukanye ariko Blina gurugusha kuri no mwanya rafite abantu uvuga bahagarika ibikogwa vyi.
Bari bamfasha kubipartaja ariko kuvyerekeye umufuko muri uwo mwanya simbeshe ni jewe je nyene nimenye.
Ariko urumva yuko Blina ni vyabindi naje no gonshe naguhanuriramwe ati ubandanyije ukora ubandanye ukora neza kumbere ni vyinshi bizosubira no vuga mu mufuko kandi buzoguma bigenda neza sivyo no Blina.
Eh ndavyizeye cyane cyane kabisa.
Yes aravyizeye cyane kandi bizogenda neza nko avyizera. Yes ni Blina right now kubgawe kuvyerekeye muziki mu bakobwa kuko nariko bigenda gute mbega Blina abandi ubona yuko bari he bari mu biki.
Oya barahari Beni muri iki gihe n'ukuri abahoga barahari bako barakora neza cyane cenda ryohewe ntibasinziriye gusa naho buya Beni nimuze mubona ngo akoga ngo banasinzia no umuziki sumujeri nibiharage muragenda kubotsika gatora bise buburyo Beni ukeneye kuryohereza abafanzi bawe uratekereza ukarondera amahera kwiye uhasora audio igyoshe ugasora video nziza ya
indirimbo zibiri kuri uno mwanya burakoze iri kugihe zibiri
Jana vugi ndirimbo yeje na vishu numve ndirimbo ya kagasto karimbanye na beninde na kiriku ni kobla bi kobla ndirimbo ya k yarimbanye na kidumu k back ndirimbo ya DJ Pro bo ninyinshi yego
yes Blina namusabye zibiri ariko we ama izishika zirenga zibiri
wala kwe kizibiri ninyinshi eh
imuri zo zose wambwiye ubone kuri hejuru yiwawe nawe na vishu ni ya
Nani mimi ni yeye wanje je na vishugusa. Ego.
Blina kwani kile Blina.
Kubera ninkoko genda kubaza Natasha nashaka kugati ni yangu shikisha.
Natasha ni kali.
Na yetu ni kali. Zote.
Aya Natasha nakushinda lakini kubali yale kwa hivi.
Kiukweli mimi kama gisi kama Blina sio sema na nishinda kwa sababu na mimi kusema nifanye kile kitu nimetumia nguvu yani shindi tuko sawa sawa.
Na noma kweli unakubali? Eh.
Kila mtu anajipenda. Jua.
Yes kora kuba tuvyemeranye na kora rya utiyemeye nta uzokwemera.
Ya nuko eh.
Nakubwira ati novuga n'umwana w'Imana yaratanze akarabwati imbere ko ukunda mugenzi wanza wikunda muco ukunda mugenzi kujya wikunda sibyo?
Ya nuko nyene go.
Yes ni Blina Janet rera tubwira yuko hari amakolabo ariko makolabo ku ruhande rw'abakobwa cyangwa n'abahungu novuga Blina mugiye gukora.
Muri uwo mwanya ndiko ngorana n'abahungu abakobwa ngira ni kwa kundi usanga tugara urabizi ari umuntu adashobora kuvuga ati ka Blina kanakuya juzi kakona uvideo uri mu YouTube ni kape korabo oya umva bica bisaba rero muri twebwe abakobwa kuko umuntu atagishusha ndo namwomba korabo ariko jewe nka Blina vuba ndashobora kugira korabo n'umukobwa mugenzi wanje kuko ndabikunda cyane yego
nuvuga very soon turahabwa ikorwa na Blina n'undi mukobwa mugenzi wari muri game
yego vuba kabisa
Yes urumva ukora amateka no vuga ari ibikogwa byiza kandi abarundi bariko barakora mu mera z'umwaka mbega indirimbo ziko ziragongana ubiyaza ko barabonye nizahe andika muri comment indirimbo zose wo buziko ziko ziratrendinga no vuga muri no December ko turabona abarundi muko murakora cyangwa n'ivyo mwavuganye bre muriongea mfoye vurugwe
ngira ni rya jambo nabacinege mvuga ati ariko arakora ni je na Natasha gusa
Yona Natasha ndo mnafanya kazi tu eh.
Ariko urabona ubutuli beshi tunatumika kabisa kandi bina nifurahisha tu kandi bira gyoshe vyo.
Kuri kwimana umuntu yobavuga ko abarundi mutariko murakora yo yanku Burundi.
Ya yo batwanga nyene.
Yo bayanga n'abarimvi b'u Burundi.
Ego tuko turakora.
Muriko murakora. Yes kandi mukora vya biri nyene twifuza. Vya biri nyene twifuze ko abanyamahanga bo duha ariko tuko dusanga twabirengeje tukakora na vya biri bisumba vya abanyamahanga.
Ego.
Why not let to ba supportinga? Why not usoja kuri YouTube channel ya Blina ugire subscribe kwanza.
Eh kandi rero abantu dufise defo Beni. Nukura ashobora kuba gusanga umuntu agiye muri Instagram yawe anaona vraiment Blina. Iko na tuma followers tungapi? Akuna ta kusema ni mfodo. Akacha banda akacha yigira. Mbwa abonye Zuchu cap anamfodo. Ivyo bintu tubigabanya abarundi kazi. Dukunde kwanze ivyo wacha vaye ko dukunda ivyabanze. Urumvije ni biramba baza Beni.
Guys, dukunda ivyi wacu. Kuko ivyi wacu naho tuzaza kubikunda n'uvuga cha vaye handi. Twe tuzokunda ivyo cha matubikundishe nabandi bavuye handi.
Ego.
Leo na lukumwe badilika.
Aje sasa Beni.
Ndakubirufisa mameshi Blina.
Mbaonu kuhindula nuko eh.
Cameraman, kusogea kidogo tizama iluku ya Blina, Blina. Ay, kwafe nindi ito
sana. Urakote chane.
Afuzi, kwafe zingundu kuzibu na mbaonu wakunze kugira mingi mjama rap.
Eh, mga jesi mbuli. Sinzi mga...
Mbuli nye narimba rap change hip hop. Nafuzi wana Blina?
Jinda indula, jinda mbali vitenge, jinda mbali makanzu, jinda mbali machu, nambali mtu zose ben.
Mm. Yes, nane ni wakugira kugiru ubegwe, ubimenya gute kwa awereo?
Ubwambere kwanza nene ndambara nkiraba mbonye ikintu kijanye n'icyo ngomba nambara ngaca ndacambura eh
none ukimugiye wabonye ikintu kitajanye ugaca cambura ni giki wowe wambara utubona kutukwambara Blin
cyaje simbona ko hana kimwe ntukwambara ko yaba ibintu bigufi ndambara yaba ibintu birebire bigiye hari yabihengamye byose ndambara kuberwa n'umubiri w'umuntu
atira urishimiriza umubiri wawe Blin
nuko ndashimye ko ngene Imana yandeme
Blin atumushire mu bakobwa beza cyangwa bakobwa babi
Namu no muri kwisabaho ni wewe gusa nikumenye ngene wifata
Urabaje baravuga ko ari babi nawe
Shanu kuri barababonera nuko utamenye ngene wifata ashaka kuba ufise basi kwa abantu benshi bamenyere ngo ngwe umuntu mke mukunda ndo muzuri nububeshe Hoga birabura ni wewe beza Yabona nikuntu kungene wewe wifata ya uwifashe nabi utonekana mbaya wifashe neza utonekana mzuri yego
guys wifashe nabi utonekana mbaya ukifashe neza utonekana mzuri set guys ni Blina rero ati rero wewe kubgawe bwati jewe ndishimira ku Imana yandemye ndishimira ku mubiri Imana yampaye ariko turavye kuntu wambaye se kumusumenga wambaye nk'umuhungu hari imuzu ukira wambara kuvuga ati imuzu je nawe nayambaye kwe naona kama sikupendeza
je ndashaka kwambara imuzu je nkabona kama nimeuwa ngashika imbere ngaza numva upendeze
Iyo comment urachukulia je sasa? Zakira gute.
Ndagende munongo ari twengera na musi chavura. Shabeni, je nshavuye nganje shavura nk'iminoti ibiri kabirangije sinzi gushavura mu buzima bw'iwanje simbeshe go.
Eblin atwaragize kuvugana ucumbira yuko ngo wewe ugira abagenzi bake kuri kugenda ufisagwe abagenzi bake.
Beni je nokuri sinzi ngani mana ndaje simunda abagenzi sinkunda urukwegano birazwi. Ni nkuko hageze basi par exemple nk'iyo video yavushobora ntumye bakoga ngo ndondira bakoga narabuza abo nshira muri video kanabagenzi fise ntaki niko tuyivo
eh cyangwa uyambere nk'umuhungu
Sina bena na nuko kamera.
Nuko kama na ume kabisa. Ume nga ugiye gukubigiye gufuma ni rumugabo wawe.
Naba nabahungu sabagenzi banje si benshi
cyose. Gufuma agenda yambaye nk'ukipana. Akagenda yambaye bikwembe.
Ibyo ntabyo nzi.
Niyo nkubwo warugiye hero Blin.
Mbona rimve kuri studio na yenge kukazi. Nashiwe kukaze.
Warufite yo program canke utondayo nyene sometimes.
Shagenda tonda imisi atakaze mfise muhira canke atabintu bikoga mfise mu ma studio. Ndatondayo imisi yose nahari hari abandi.
Yes Blin baravuga yuko abakobwa nuvuga muri game. Turavyuruva mu Rwanda rw'abakobwa. Ngo bwa bakobwa nimwe mu mwita muko muri taho nuvuga ibikorwa byo gukora turese ivyo muziki. Nimwe musanga mu mama muri mu ma circulation zo gukurondira ubuzima kurondira amahera mu kitaho nuvuga ubuzi ariko ku Rwanda rw'abari babahungu ngo nibo ngo biboneka yuko bariko barira ubukene badariko barakora wowe yibaza ko biva ku Kigabrina nawe niko bibona
je novuga yuko abahungu kwanza abasiga abahungu basiga akunda akoga babarere aba mama babarere niyo mpamvu ubona badakurana kazi bashaje ya kudedewa ibivyo navyo bica bituma umuhungu akura akura na esprimbi usanga naha bari mu ligaragi wundi mugenzi wo kazamva imi fulana na nidea kimama fulani kina nidea kazamva nawo mugenzi we eh kumbe cyane mnika nitafuta ku nidea kuba bica bigenda byandukira nuko impamvu tugaho akoga nato dukora nuko tumaze kubona yuko abahungu benshi bakunda abakoga bafise business bakora bakunda abahungu barondera mahera na ushurondera mara kuko urabe basi kama uno mpenzi kama kishuta mpata na kama uko naye umugabo wawe ntaguhebe ahubwo avuga ati ngore wanje arakora vraiment tusadiza ne maisha ya
ariko Blin n'ubara ko tuzaje muri ya monde tubona yuko abakobwa ari bo barongora abagabo
kubanze atari apana kuri Blin je kuri bwanje no vuye ko sindavyibaza ko mu bwenge bw'iwanje ntibirimwo nibyo nanshikira ha
Blin kubujyo uwo gendana n'umuntu kwa bumukunda kandi ukabona ko akwitayeho ukaba dafise amahera wo kabuya afise nta nuko yo yamutiza basa agutwara
kubereka atorondera kwe genda yaronda nawe yarondera
narombaya kwe
wala ni nayo kwa pesa narombaye
Blin onyere urumva yuko wo murindiriza
nitafute utafute turondere twese tuyashira mwe agwire apana ngo upondelea umoja nibiba bene wewe ibyo bintu wowe ubishigikira
je bamahe mahera atayo mfise eh akamivyumvira kanyereka kuntu bayarondere ndabiko
Icho no gufasha muri wa mwanya ta marufisi no rondira umutahe nkaguwa nawe sinagwa ngo torongo mu mfuko nkakubaza usha gukora iki ukavuga ukandondagurira nafana bikufanyiza unakwambia ka apo ayo mailo zo za winjiza muri konti kandi nakobije na pasha kukona visite konti yako na ngada umeingiza ngapi
inaonekana unachungana gasane
cyane
kubira kintu ni bibi.
Eh ndo hivyo maisha ego.
Yes vivyo sivyo sivyo Jabrina kubera iki kwera niko nabonye ikintu yafashe novuga yafashe visual of muri clip abantu benshi bari bajibazo byinshi ati Blinda ko bakori bara Blinda why Blinda nafata baboko ba hene est-ce qu'il est sûr et certain yuko eh visual bya bintu bya ki refresh kweli.
Eh no kwanza watu kwa ndirimbo ifite commentaire nyinshi abantu mko muramubeshera visho vraiment umugabo wabandi umugabo yitonda
ntari mushikashika
simukazi beni
mbanabana
ubwo na kwa kama ukwedi eh nuko
eh nafurahi eh
beni
yes no ah no ndabikubaza kwera biri muri clip turanabibona no kuri stage warabitweretse Blinda ukuntu umufata fish uko musumenga hari ibindi bintu twe tutazi
age niki kigishasha mwabonye ntwari mukazi
ah gishasha twabonye umva hari ibindi rero mutashize kutwereka haje
ibikize
ari wako
nimuneranye na kiki niki kimbega oya aya
seri wako
Vishu afite umugore Blina afite umugabo ehage twari mu kazi
ati rero wewe wabine ya video tu
iya ni video kandi bazato tumeshute na bibi ya Vishu ko pare nta bintu birebire
ko kumugira bijyanya hapa kuko ari kwa kumtamani ko ni Vishu ko
aya
nika zumyifuza na gake ko
kube kandi afite umugore wiwe je na wo kufuza umugabo wabandi
rero nshika bakabifuza
oya bo nibirangushikira nibirangushikira
ariko wewe biramaze kugishikira ku mugabo waka kumwifuza umugabo wawe
baka mwifuze eh nerega mfite mu boga mfite mu boga ateta kumwifuze
none iyo kesho mwifuje bigenda gute Blinda byitwara mu gute
niwe ni gusa na mwacega karata y'umwenye ko arakuze ntabwo ari umwana muto none ngenda gushora nabantu ngo bantu aye mugabo cyangwa ngo akora mwifuze
none wawe ni ushikira kuri ya stade uvuga ati shora kujya kuganira uwanje
kumu
mugwanira wi wawe
kubera inda mugwanya no twaravukanye ahubwo ndamugira nti urakuze wibuke kuza wiproteja kusingora menyenshi bas eko
ngumva mubandanya mugenda
eh
Blinda akagajaba karamajiba akadeba Blinda ndagushimira cyane Blinda
urakoze cyane nawe Ben
akapela kidogo
ah akapela Natamani toka na satura ila naogopa nuksi na be nice Natamani toka na vivi ina blanche eti bado mimi niko makini acha nende zangu kwa lolilo labda nitafanya kiwa nacho kitaka loliani naye akijua akia Mungu nuksi itazidi mtaani ukipita mtaani ni Blinda Janet mchana wa vurugu Blinda Janet business man Blinda Janet roya upendo.
Yes, ivyo nabajije byose urumviye vyagiye. Kumbe wangu natamani wa watu.
Imamvu ndagoya.
Natamani sat B, unamtamani. Okay, reka tubivuga mu kirundi. Ayifuza sat B, akifuza ruvuga makifuza. Bo yifuza sat B agatinya bel nice. Akifuza ruvuga lolilo agatinya loliane. Na wundi wifuje be.
Eh, tamata mme wa Natasha. Ela na ogopa nuksi mtaani maana huyu demu ni simba.
Wewe na nomo unamjua kazi yako?
Eh? Yeah.
Eh, yes ndivuga ndirimo twumva yanditse neza ifite n'amajambo meza ariko majambo kwihagarara ko cyane uvuga ni kwishira hejuru cyane Blinda why?
Yes. Eh mimi navuruga mtaani na uvuruga huyu mji huyu. Oh, kwa nini wewe ujui?
Kabisa na inaonekana wote watu wanakutizama hapa.
Yaani mimi navuruga kimya kimya.
Kimya kimya. Yaani wewe hautaki blag. Ji Blinda jani.
Oh mwenyewe najipa jibu hapo.
Yes Blinda tukibusa navuga Instagram au Facebook au mwana YouTube channel yiwe ya.
Eh Instagram ni Blinda Janet, YouTube Blinda Janet, Facebook Blinda Janet. Kandi nibagiye n'ukuri subscribe support yanyu rakinewe kuri Instagram mfisa wa followers bake nko mu star vraiment wallahi nawaomba watu wangu wanataka mni follow na pia msisahau kufanya subscribe ku channel yangu ya YouTube
Jesse bakunzi ba Buja hiti bakubwira cyangwa bakajoshe ni gahora mwitamo turako na Blinda Janet yatubwiye kumbere ivyifuzo byo ariko byari byo mu muziki turi mwibaze birebire si mu muziki tu.
Hey, ni
mziki. Mwishele wei bingine.
Eti kwa hili akapelea wakina wanani. Ani mziki tu, ni mziki.
Tuzo sura rara inshallah ibari kuzera kuri mwa kumura Benny Beyond the camera Juma Ju Professional no vuga Blina abgya musanye kuri Instagram yiwe Facebook hamwe na YouTube channel yiwe mugire subscribe mugire like comment na shogira ngo bikogwa vye bibaze gushikira bench kumure abarundi turafisinge so tubonye notification yo muri rimvi tukabifata no vuga minenego tutagiye kuri bivyari byo kumure gendura bindirimbo ya Blina Janet kuri YouTube channel yitwa
Nomve
ugire subscribe like comment na share niwe ugire subscribe kuri Bujahit bye ugire bye bye.